Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye mwabonye bucya. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na FM 93 n'ibice bitatu. Muri Uganda muradukurikira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Voice of Muhabura ikisoro. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Bamwe mu Barundi b'impunzi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania bavuga ko amabi bahura nayo yiyongereye cyane muri aya mezi atatu ashize, ariko barimo abatarifuza gutahuka.
Abantu turi hano bamwe bamwe bipfuza gufunguka, abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo bigenda bitandukanye. Hajewe mva ndi mumvugira hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya.
Hariho nk'uwahunze agatotezo, hari n'uwahunze nkeka ibyiwe twese ntitwari bamwe. Jyewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka.
Mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije rivuga ko hari aho abayoboke baryo bagiye babangamirwa mu bikorwa byabo byo kwiyamamaza. Naho abarwana muri Sudani bari mu mishyikirano i Geneve mu Busuwisi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, turahera ku yo hirya no hino ku isi na Diane Ninina Hazwe. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Amakuru yacu tuyahereka ku mugabane wa Afrika. Ubushikiranganje bujejwe ntaro yo hagati muri Niger bwategetse ko bisata bibarizwamo ivyo kurondera inkozi z'ikibi bimera amagabo. Ni nyuma yuko ku mugoroba w'ejo kwa kane bamwe mu manyororo bapfungiwe mu ibohero ryitwa Kutukale batorotse. Iryo bohero riri mu yacungerewe cyane muri Niger ripfungiwemo inkozi z'ikibi zitandukanye, muri zo harimo abari mu mirwi yitiriwe ni rya Kiislam, muri yo harimo ishimikiye kuri Al-Qaeda na Islamic State yo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika yo mu burengero. Harimo kandi abakekwa kuba mu murwi wa Boko Haram. Ubutegetsi bwa Niger ntibwigeze butangaza igitigiri c'abanyororo batorotse uko bangana. Gace yamara butegeka amasaha ntarengwa ko abanyagihugu bose bo mu karere gaherereyemo iryo bohero babwirizwa kuba bashikiye ko mu mihana yabo. Bamwe mu banyororo bo muri iryo bohero rya Kutukale batorotse inyuma yaho mu 2016 no mu 2019 harabanye anti bari baragerageje gutoroka ariko bikanka. Iryo bohero rikaba riherereye ku birometero 50 y'umurwa mukuru wa Niger, Niami. Tukiri ku makuru avugwa ku mugabane wa Afrika, impande zitandukanye zegwa n'ikibazo c'intambara ya Sudani zaraye zitanguye ibiganiro bigamije kuraba ingene hoboneka gahengwe n'umuti urama wa politiki ku kibazo c'umutekano muri Sudani. Ivyo biganiro biriko bibera i Geneve ku murwa mukuru w'Uswisse. Umwe mu bajeje gutanga makuru mu ishamwe mpuzamakungu ONU yatangaje ko ibiganiro vyo kuri Sudani biza kandi kuvugirwamwo ingene abakorera ibikorwa vy'ubutabazi muri ico gihugu bokoroherezwa mu kazi kabo kugira ngo ifashanyo zishikire abanyagihugu vyoroshe, abasivili nabo bakingirwe bifatika. Muri ivyo biganiro abasirikare bafise ubutegetsi bwa Sudani no mugihe wa gisirikare RSF ushaka kuja ku butegetsi ntibaza kuganira imbona nkubone, baza kuba bahagarariwe n'abahuza babo. Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika muri ONU akaba yabwiye televiziyo nyamerika CBS News ko Tom intumwa idasanzwe ya Amerika muri Sudani ari mu bitabiriye ibiganiro vyo kuri no nshuro. Ni ibiganiro vyatumwe ko n'intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani yitwa Hamtam Lamam akomoka muri Algerie. Ibiganiro nk'ibi kuri Sudani vyaheruka kuba mu mwaka uheze vyabereye muri Arabia Saudite. Vyari bifashwe mu mugongo na Amerika hamwe na Arabia Saudite nyene. Ntaco vyatanze ariko intambara y'impande zibiri za gisirikare muri Sudani tukibutsa ko yadutse mu kwezi kwa kane ko mu 2023 imaze kwangaza abagera ku miliyoni 10. Impande zitandukanye zikagabisha zivuga ko ikigoyi yateye n'injyane zishingiye ku moko atagikozwe bizobandanya kwiyongera. Tukivuga rero ku vy'ibiganiro hagati impande ziri mu ntambara, abategetsi ba Israel nabo batangaje ko bazorumvika intumwa zabo muri Misiri mu biganiro vy'ibanze bitegura amasezerano yo gutanga gahengwe mu ntara ya Gaza. Abahuza muri ivyo biganiro bahagarariye Amerika, Misiri na Qatar bari bamaze imisi baca ku biti no kumabuye kugira ngo haboneke agahengwe k'amahoro mu ntambara umurwi wa Hamas uhanganyemo na Israel. Bimwe mu bimenyesha makuru birimo mpuzamakungu aha bikemeza ko amasezerano y'agahengwe k'intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzoboneka vuba. Kubw'ivyo bimenyesha makuru, umugwi wa Hamas woba waremeye ko kugira haboneka amasezerano y'amahoro, Israel itabwirijwe kubanza kwemera guhagarika burundu intambara mu ntara ya Gaza. Ubwa mbere muribuka ko Hamas yavuga ko kugira haboneka amasezerano y'amahoro, Israel yabwirizwa gutomora ko ishize ibigwanisho hasi cyane cyane muri Gaza. Umugwi wa Hamas Amerika ifata nk'uwiterabwoba ukaba wasavye nawo ushimitse ko abahuza mu biganiro buhagarikira intambwe zose zishikana ku masezerano y'agahengwe gushika ashizwe ko umukono. Uwo murwi wemera ko bigenza uku nawo uzocutanga imbohe zose za Israel wafashe igihe utera ico gihugu mu kwezi kwa cumi ko mu mwaka uheze. Ku rundi ruhande ariko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko ata masezerano igihugu ciwe kizosinya agitegeka guhagarika ibikorwa vyacu vya gisirikare igihe cyose kitazuba kirazimanganya Hamas. Ibiganiro hagati ya Hamas na Israel bisubiriye gutangura mu gihe urugamba rushushe mu ntara ya Gaza. Israel no musi yatsohoye itangazo risaba abasivile kwihutira kuva hagati na hagati mu ntara ya Gaza igice Israel imaze iminsi igabamwo ibitero. Onu nayo yatabarije abasivile bari muri ako gace ivuga ko babwirizwa gukingirwa. Urusiya bwaraye bushize Madame Yulia Navalnaya ku rutonde rw'abantu bakora iterabwoba n'intagondwa. Yulia ni umupfakazi wa Alexei Navalny atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ico gihugu akaba yaguye mu ibohero mu kwezi kwa kabiri uno mwaka. Uburusiya bushize Madame Yulia ku rutonde rw'abantu bagirizwa iterabwoba n'ubutagondwa inyuma yo ku munsi wa kabiri w'inondwi ico gihugu camusohoreye umutahe wo kumuhagarika. Umutahe wo kumuhagarika wanditse ko yagirizwa ivyaha birimwo ukuba mu migwi y'intagondwa n'iterabwoba. Ingingo yo kumuhagarika yasomewe muri sentare y'i Moscow ku murwa mukuru w'Uburusiya atahari. Nasanzwe aba mu Burusiya kuko ari mu buhungiro. N'agahemo kenshi kila ya mashi yahoze avugira Alexei Navalny yanditse ku rugagwa X ati mbega ibintu vyihuse vyerekana ko Navalnaya ariko akora ivyiza gusa. Uyu kira nawe nyene mwomenya ko ari mu buhungiro. Yulia Navalnaya tuributsa ko yarahiye akarengwa ko ategerezwa kuzokorera mu ngata umugabo wiwe Alexei Navalny mu rugamba rwo kudatinya kwerekana ibitagenda neza ku butegetsi bw'u Rusiya. Kuva umugabo wiwe yitavye Imana yumvikana kenshi avuga nabi ubutegetsi bw'u Rusiya. Amashire hamwe yiwe yose yarahagaritswe mu 2021 yagirizwa gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abenshi mu bakoranye nawe vya hagufi baraciriwe imanza zirimo iz'umunyororo uremereye. Amakenga y'uko umugabo wiwe Alexei Navalny yishwe n'ubutegetsi bw'u Rusiya yarwanya atihisha ni menshi ku mpande zitandukanye zirimo n'izo mu makungu. Imbere y'uko apfungwa Alexei Navalny muribuka ko yigeze kurya ishano rikaze yemeza ko yahawe n'ubutegetsi bwa president Rusiya Vladimir Putin hama munyuma aja kugivuriza mu Budagi. Amaze gukira yaciye yihutira gusubira mu Burusiya guhangana n'abategeka ico gihugu ari nako guhava cagwa mu munyororo inyuma yo kutabwamwo.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turindo kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu no kuri internet www.radioyacuvoa.com. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. Amashyaka ya politiki atandukanye yatangiye kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite azaba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu n'uw'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi. Ni inkuru tubaza Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Imwe mu migambwe twaganiriye irimo APDR urunani rw'amahoro no gusubiza hamwe mu Burundi FPI muvukano w'abarundi bineza hamwe n'umugambwe w'abadasigana iprona. Honorable Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana iprona avugana n'ijwi rya America yatubwiye imigabo n'imigambi mishasha izoshigwa imbere irimo kugwanya inzara n'ubushomeri byiganje muri iki gihe mu Burundi mu gushiraho ibizotuma ubutunzi bwiyongera ubutungane bugakora neza ndetse na kamwana wa mama mu gutanga ubuzi bikigizwa inyuma hamwe no guhungura abarundi bahungiye hejya no hino n'ibindi. Ikindi amenyesha ko uwo mugambwe uzoshira imbere ni ukunagura imigenderanire n'ayandi makungu.
Amahoro n'umutekano mu bya politike bikomera, demokarasi ikomera, abarundi bagashobora bakishira bakizana, na cyane cyane tukumva ko umuntu ari mu gihugu cy'amavukira agashikiriza icyumviro atawe umurabi igitsure ubutungane bugakora ukuri kwami tukagwanya kaminga yanje butari mu mugambo uri ku butegetsi ugasangura buze akazi barufi ubwenge barundi basubirane kuko igihugu y'abantu batari hamwe abantu bahunze bashobora kumva ko nabo bota baterere nawo nyene n'umugambi ukomeye mu mugambwe.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'urongo y'umugambwe FPI Fraternité des Patriotes Ineza Francis Rohero nawe avuga ko mu mugambwe wabo bifuza ko umurundi wese agira ijambo kandi akamenya uburenganzira bwiwe n'inyuma y'amatora.
Icyo dushaka kuzana gishasha no kumvisha abantu yuko umurundi wese ahari igihe cyose tudafise vision mu kirundi bashobora kuvuga ngo ni imbondo ishobora gutuma turema ubutunzi bw'iki gihugu abantu bose bakaronka icyo bifuza mu butandukane bwabo ntacyo bizomara ngo nuko batoye. Na
Francis Rohero asanzwe yari yaranitoreje ku mwanya wa perezida wigenga mwaka w'2020 ndetse akaba yarananonosoye ibijanye n'ubutunzi avuga ko bazoshira imbere politike yo gukorera ku mugaragaro haba mu mafaranga leta ikoresha muri 2020 kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bumere neza.
Ubwa mbere ni ukwerekana ingene haba icyo bita investissement muri mondialage mu banyagihugu ingene amahera y'igihugu akoreshwa. Uno munsi turerekana ingene amahera ya leta menshi usanga mu mabije aguma duga uno munsi tugeze ku miliyari 500 by'amahera y'amarundi ya bije byerekana ingene ayarenga aguma koreshwa gusa mu cyo bita fonctionnement ya leta gusumba kwinvestisha kugira ngo abantu bashobore kubaho neza.
Kwa navuganye na Gabriel Banza Witonde arongoye umugambwe APDR ugiye kwitabira amatora ku nshuro ya kabiri kuva utanguye gukora avuga ko nawo witeguriye amatora yimirije mu Burundi ahasaba abarundi kuzotora imigabo n'imigambi izobagirira akamaro kuruta gutora umugambwe.
Mbere mu amatora bakurikirana neza imigambi itandukanye bagatora imigambi irashe imigambi izobagirira akamaro hakuningana ku gutora yababaye bincanye biriya.
Kukijanye n'ibibazo bihanze Burundi bishobora kuba ikibazo mu gihe cy'amatora Francis Rohero avuga ko abarundi bakwiye kumenya ko ibibazo bitaronkera inyishu rimwe ahubwo hari inzira bicamwo bityo bakwiye gutekana bakazotora neza.
Gutekana no kudashaka kwibaza yuko byose bitore ku inyishu mu kanya gatonya amatora za siyazotora inyishu ibiriko biraba byose.
Iyo migambi ivuga ko iruhande yuko yiteguriye kwitabira amatora ariko ifise imbogamizi ku mafaranga menshi isabwe kugira ngo yemererwe kwitabira amatora kandi abarundi bari mu bukene budasanzwe aho ku mwanya w'umukuru w'igihugu ayo mafaranga yavuye ku miliyoni 30 ajanwa ku mafaranga miliyoni 100. Mu gihe cy'amatora abakenyezi n'abigeme bashishikarizwa n'iyo migambwe kwitegura kwitabira amatora yimirije kuko ari nabo benshi mu gihugu bityo iyo badatoye bitumara amahirwe atakara ku benegihugu no kuri abo mu bijanye n'iterambere. Umugambwe APDR wemerewe gukora ku mugaragaro mu Burundi kugenekerezo rya kane ukwezi kwa 12 umwaka w'2013. Umugambwe FPI nawo wemerewe kugenekerezo rya 26 ukwezi kwa 12 umwaka w'2023. Ni ukuvuga ko umaze amezi 6 gusa utanguye gukora ku mugaragaro. Ni mu gihe umugambwe w'abadasigana iprona watanguye gukora mu mwaka w'1958 uza kwemererwa gukora ku mugaragaro itariki indwi z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1960. Kugeza ubu imigambwe yemerewe gukorera mu gihugu cy'u Burundi ndetse yemerewe no kwitabira amatora igera kuri 36. Amatora mu gihugu cy'u Burundi ategekanijwe mu mwaka w'2025 hamwe no mu mwaka w'2027. Ayo mu mwaka w'2025 nayo abakuru b'imitumba abeje inama ba komine hamwe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka nahayo mu mwaka w'2027 nayo umukuru w'igihugu. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Mugiye mu Burundi bazatora umukuru w'igihugu n'abadepite mu mwaka utaha no mu 2027, abaturage b'u Rwanda bo bazakora bene aya matora yombi mu cyumweru gitaha. Umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika, Frank Habineza, avuga ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ayoboye ryaregeye komisiyo y'igihugu y'amatora ibibazo by'ihohoterwa ryemeza ko abayoboke baryo bahuye nabyo mu gihe cyo kwiyamamaza. Azumita Kabuye duteguriye inkuru irambuye.
Mu kiganiro y'itangazamakuru kuri wa kane, umukandida Habineza yavuze ko nubwo bahuye n'izingorane, aya matora ntabahuriye nayo babayemo mu mwaka w'2017, kuko kuri ubu asanga harabayemo kwisanzura.
Kugeza ku munsi w'ejo tumaze kugera mu turere 26. Muri utwo turere twose twakiriwe neza, uretse mu karere ka Kangoma na Rulindo aho twahuye n'ibibazo. Muri Ngoma ho abayobozi bemereye ko politiki cyangwa se abakanda biyamamaza bavuye mu mitwe ya politiki itandukanye, ni ukuvuga ngo icyo gihe byatuvangiye cyane. Ngoma twabigaragaje, na Rulindo naho bakoze bisa nk'ibyo, bafungisha n'amaduka ahantu hose, abantu bose bagera kujya ahandi.
Umuyobozi wa Green Party yabwiye itangazamakuru ko ibibazo bagiriye mu turere tubiri twa Ngoma na Rulindo babigejeje muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Twashatse kumenya iki komisiyo yakoze kuri ibi birego bya Green Party. Tuvugana n'umuyobozi w'iyi komisiyo, Madamu Gasenzigwa Oda, atubwira ko aza kudusubiza ko yari mu nama, gusa twongeye kumushaka ntitwamubona kuri telefone y'igendanwa. Muri iki kiganiro n'abanyamakuru, Frank Habineza yabajijwe icyo avuga ku bavuga ko ishyaka rye riri mu kwaka ishyaka riri ku butegetsi rya FPR Inkotanyi n'uburakari bwinshi. Yateye ibyatsi abavuga ibyo, agaragaza ko ishyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda.
Abantu twebwe twavuze kuva tutangira ko dushaka rya opposition tukanabikubitirwa, tukanabifungirwa, tukajya no muri exile. Ngewe ni ikimenyetso nagiye mu buhunzi. Bwa kabiri navukiye mu buhungiro, ndaje nguze nza no mu gihugu cyanjye, ndaje nsubira no mu buhungiro inshuro ebyiri. Ibyo byose wabikora uvuga ngo urifite undi muntu ukorera? No, turakorera Abanyarwanda. Niyo no mu nteko batubuje kuvuga, abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabikora no mu nteko tuzatakaza umugati. Kabwa tuweza gupaje mu nteko gukorera imigati. Ntabwo byarekeye aho, twakomeje duhangana n'ibyo bibazo. Yewe na za komite za disipline twazigiyemo, niba n'umutabizi nayo kabibabwira. Nigeje ejo bundi mvuga kuri munsi w'umugongeza, byari binkozeho hafi kwirukana mu nteko. Ubwo se mba muzi iyo tuba turimo, tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tutangaze tuvugira Abanyarwanda.
Mu turere amaze kunyuramo yiyamamaza, umukandida wa Green Party yagiye yizeza abaturage ko mu gihe bamutora azakuraho umusoro w'ubutaka, abantu bakagira ubwisanzure ku mitungo yabo, ko azagabanya inyungu z'amabanki kandi ko azaha abaturage ibiryo bihagije avugurura ubuhinzi. Umuyobozi wa Green Party avuga ko mu byo yizeza abaturage hari ibyo ishyaka rye ryamaze gukora mu myaka itandatu rimaze mu nteko ishinga amategeko, ari we ahera avuga ko afite icyizere cyo kuzatsinda amatora.
Iyo twiyamamaza ntabwo tujya kuri site gusa ko naho duciye twiyamamaza, ariko tukumva yuko biterwa n'iyi myaka itandatu tumaze mu nteko ishinga amategeko, aho twavuze ibintu byinshi twahuguye tuzakora bigakorwa, leta ikabyemera bigakoreka. Kuri abaturage mu dufitemo icyizere ko turi ishyaka ritabesha, iyo tuvuga bishoboka kandi bigakunda, ariko tubizeza babona ko bizakunda. Nkavuga ko mu by'ukuri imbogamizi zabaye ntabwo ninye cyane kurusha ibyiza twabonye. Tukaba dufite icyizere yuko mu by'ukuri amatora tuzayatsinda neza, ari abadepite baziyongera kuko nabivugaga nibura bagere kuri 20, ndetse na perezidansi ndumva tuyifiteho, turimo kwifatishaho intoki kuri 65%.
Twashatse kumenya icyo abakurikirana hafi politike y'u Rwanda bavuga kuri uku gutsinda kwa Green Party, twegera Dr. Bukanani Ismail atubwira uko wabibona.
Tugiye ku mukandida nka Green Party Habineza Frank, murabizi ko nawe sibwo bwa mbere mu mwaka 2017 ari mu bakandida batatu n'ubundi bari biyamamaje. Aha rero urabona ko ubu ngubu noneho mu 2024 uburyo agenda yiyamamaza, urabona ko yahinduye imvugo, yahinduye ibikorwa kubera ibyo amaze kugeraho, kuko nawe ni umwe muri icyo gihe wamaze kuba umwe mu bagize Inteko Ishinga Amategeko. Imigabo n'imigambi agenda avuga harimo bimwe bigaragara ko abaturage babo bamuri inyuma kandi bashyigikiye ishyaka rye. Aho wenda bamwe bagiye bamubaza batese Dr. Frank urabibona ute mu rwego rwo kugira ngo kuzatsinda muri uno mwaka, akavuga ko yabona amajwi ageze kuri 55 cyangwa se ku cya kabiri ukurikije n'uko yabonye amajwi muri 2017. Ibyo numva ko twategereza ifirimbi ya nyuma.
Mu matora y'ubushize mu mwaka w'2017, ishyaka Green Party ryari ryagize amajwi 0.4% ugeranije n'abaturage bagira hafi kuri miliyoni 7 bari biyandikije kuzatora icyo gihe usanga yaratowe n'abagera ku 28,000. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba M23 na gouvernement ntibemeye ibyo ONU yabasabye byo gutanga gahenge, ahubwo imirwano yarubuye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera aratubwira uko byifashe.
Iyi mirwano yubuye mu gihe hashize iminsi mike gusa hatandwa gahenge cy'ibyumweru 2 byari byatanzwe n'ako kanama kawuni gashinzwe umutekano. Abaturage bahunze imirwano, societe civile ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu bo muri teritwari ya Masisi bavuga ko iyo mirwano yubuye mu gihe ubufasha burambuye butaragera kuri izo mpunzi. Iyo mirwano yatangiye kuva mu masaha ya mu gitondo muri lokalite ya Bibwa Nyange muri sheferi ya Bahunde mu teritwari ya Masisi, aho FARDC na M23 batanaga mu mitwe kugeza amasaha y'umugoroba, nkuko byemezwa n'amasoko atandukanye y'Ijwi rya Amerika arimo na societe civile muri teritwari ya Masisi. ONU yafashe icyemezo cyo gusaba impande zombi guhagarika imirwano nyuma y'uko impunzi zari zimaze kuba nyinshi mu bice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, cyane harimo kubera imirwano aho twavuga nka teritwari ya Lubero muri lokalite za Kanyabayonga, Miriki, Kayina, Kirumba n'utundi duce dutandukanye. Kwiyo teritwari ubu twamaze kwigarurirwa na M23 nyuma y'imirwano yarangije hafi ukwezi kuva ubwo M23 yageragezaga kwinjira muri teritwari ya Lubero inyuriye Rucuru, ariko bikarangira ihafashe. Icyo gihe HCR yatangaje ko impunzi zavaga Rucuru ya Lubero zanganaga n'ibihumbi 38, cyane kubwo izo mpunzi zageraga muri Lubero zahasanze izindi nazo zigera ku 30. Abo banyekongo bose birundiye hamwe, amashyirahamwe ntiyabonye uko abagezaho ubufasha kubera ku mirwano yari ikataje cyane inzira zigafungwa. Kuri ONU guhagarika imirwano cyagombye kuba igisubizo gikomeye cyane, nubwo ubufasha butari kuba bwinshi, ariko byibuze izo mpunzi zose nizo muri teritwari ya Masisi, Rucuru hagati na Nyiragongo, yewe nizo mu mujyi wa Goma zagombye kugerwaho nubwo bufasha. Abanyapolitiki bo muri teritwari ya Rucuru na Masisi bo bavuga ko kubura kw'iyo mirwano bigaragaza ko impande zombi zidafite ubushake bwo kurangiza intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, cyane no gufasha abaturage bahunze gusubira mu byabo cyangwa se bari mu nkambi z'impunzi kubona ubufasha. Uyu ni Bwana Donatien Kibuya Kahima, umwe muri bo wavuganye n'Ijwi rya Amerika. Bari gutuma abaturage bacu bahura n'ibibazo bitandukanye kandi nta n'ubufasha bafite, kandi kuva ubwo yari yemeye ko abaho ku gahenge byagombye gufasha cyane, ariko ubu ngubu kubimirwano yubuye bigiye kubashyira mu kaga cyane, kandi ni ikibazo gikomeye kurusha ibindi aba baturage bagiye guhura nabyo. Niyo mpamvu dusaba ko hagira igikorwa vuba na bwangu kugira ngo iyo mirwano nayirangire, nuko bagaha umwanya kugahenge katanzwe na ONU. Abaharanira uburenganzira bwa muntu bo babona ko kuba habayeho imirwano muri iki gihe cy'agahenge cyasabwe na ONU ari ukutubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Bwana Mafara League wo mu ishyirahamwe Agissons pour la République rikorera muri teritwari ya Rucuru we asaba leta kuba maso.
Toutes nos forces sécuritaires de les FARDC le waza
ingabo zacu haba FARDC ndetse n'izindi serivisi zose zishinzwe umutekano zigomba kuba maso cyane kubera kwa kagahenge gatangiye kuza mu imirwano. Ibyo tubona ko ari ukutubahiriza uburenganzira bw'impunzi cyane muri iki gihe ko bari bakeneye ubufasha. ONU yamaze kubyemera ku impande zihanganye ntizirabyiyumvisha na gato. Bisobanura ko rero guverinoma ya Kongo igomba kuba maso cyane. Impande zombi FARDC na M23 ziraterana utwatsi kuwa batubahirije ubusabe bwa ONU kuri inshuro. FARDC ivuga ko M23 ariyo yabanje gutera ibirindiro byayo mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi, M23 nayo igashinja FARDC gushyira imbere imitwe ya Wazalendo mu kubatera, nayo ikabaza inyuma ifatanyije na SADC. Abinyujije ku rubuga rwe rwa X, Lawrence Kanyuka umuvugizi wa politiki wa M23 yumvikanishije ko M23 yubahiriza ku gahenge nk'uko byasabwe na ONU, ariko ku FARDC ari yitubahiriza icyo cyemezo kuva cyatangira gushyirwa mu bikorwa. Nubwo bimeze bityo, abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo baranenga icyemezo cya ONU.
Ikintu nka treve cashizweho na Nations Unies ni twe ku ruhande rwacu ntabwo ari ikintu catunejeje kuko urakivuga ibya Treve nibwo za renforcement za atuye ari M23 nyine zakomeje kwiyongera mu duce twa Gicanga mu duce twa Kibumba hariya za Gitotoma amamodoka y'amafuso apakije yakomeje kwisuka mu gihe etazini yari yavuze ko hagomba kubaho Treve kuko impunzi zabuze ibyo kurya
amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa president Tshisekedi abona ko kuba habaye kwihagarikwa ry'imirwano nta nyunga impunzi zibifitemo ubwo kwari umwanya wo kongera imbaraga ku mpande zombi zihanganye mu gutegura imirwano ikaze niko bwana Wilson twitegure umunyapolitiki wo mwishyaka Ensemble pour la République rya bwana Moise Katumbi yabwijwe rya America
iyi Treve yo leta izunze ubumwe za America yasabye inyuriye ku kanama kamahoro ku isi kaoni nabwo twebwe tubibona nk'inyungu y'abantu babiri bari kugwana kubera nibo bagombaga kubisaba leta swate yagombaga gusaba iyo Treve humanitaire nangwa M23 igasaba iyo Treve humanitaire ya Treve humanitaire nabwo ariyo yagombaga gutuma badafasha impunzi kubera hano muri Goma dukikijwe n'inkambi z'impunzi nyinshi none si intambara niyo yatumye tabafasha iyo Treve ari strategy iturutse ku bantu basabye ira Treve kugira imande zishamiranye zitegura intambara zikomeye
mu cyumweru gishize ONU yasabye impande zombi zihanganye guhagarika imirwano kugira ngo amashyirahamwe yabagira neza abashe kugeza ubufasha bukwiye ku mpunzi ziri mu bice bitandukanye Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya America igoma
Jimmy Shukrani bakomera urakoze kuri iyo nkuru noneho tugiye muri Tanzania abarundi bahunguka bava mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu bari yongereye cyane mu mezi atatu ashize abarenga 2,300 batahuka buri kwezi ariko hari nabandi batarashaka gusubira mu gihugu kavukire cyabo baganiriye na James Jovin
atwebwe abantu turi hano bamwe bamwe bipfuza guhunguka abandi tukipfuza kuba tutogenda kubera dufise ibibazo byigenda bitandukanye hajewe mvuga ndi mvugiye hano je nta bintu byo gutaha bindimo na gatoya sinshobora numva yuko muzondabira uburyo mukaguma mu dufashanye nk'uko byari bisanzwe ku ruhande rw'abazotahana abo bagashikariya bakabafata neza uko bisanzwe
hariho nk'uwahunze agatotezwa hari n'uwahunze nkeka ibyewe twese ntitwari bamwe jyewe nanjye numva yuko kubera ntaho ndashaka ntabwo ndashaka gutaha kuko icyo nabonye nari narabonye n'ubu rero ntacyo nshaka mfise akana kanjye k'agahungu kamwe kakuzukuru niko twazananye ndagasabira amahoro kuko kwiga kakaronka nka kakigira hejuru nkabona yuko kigiye haruguru none ndagatahanye nkacya ndakabura sinoba mpombye
impunzi ziri mu nkambi yanduta zipfuza gutaha bamwe bifuza gutaha bagataha amashyirahamwe amwe abona yo bafasha akabafasha bakihungukira mu Burundi nk'uko byari bisanzwe nyine bagomba kwitahira hama impunzi nazo zizasigara mu gihugu cya Tanzania bagome bazifacha nk'uko byari bisanzwe
aho kweri cyo ndasabira neza u Burundi ko bwo kumerera neza mugari nanjye leta ya Tanzania kabiramaye ho mba ndibereho ko ndarunka nta
ariko twebwe ntwifuza yuko mengo ariho umuntu yozova mu Burundi hagize ibihinduka ngo dusange hano oya kuko hari abantu beshi baza bazanwa n'ibintu byo gukinisha mwebwe muvyeyi uwe ni kazumenga baje kubaderanja bijya bintu biratubabaza
natwe rero tugomba kwisigarira ngaha leta ya Tanzania ikadufata neza ikaduhura rero n'uburamuko ikadufasha nk'uko bikwiye bishobotse bakatwunguruza bakatulabira handi hano tujya kuko no mu Burundi baradusanga ngaha kutwiciraho ibyo nibyo nagomba yuko yuwe ni yodufasha hanyuma rero amahoro tukayaronka batwege tugomba kuguma ngaha timwe turatera tunasaza abarimavu ngaha turabafise cyane cyane abarimavu nibo batugora guhungisha intambara iteye twasaba rero nk'uko twamaze kusimba batwereka ikibanza nyamukuru twicaramo hama twigumire mu buhungiro nakundi
ni nk'uko yuwe ni nk'uko ibandanye dufashiriza ngaha iyo bandanya ifasha abo bari ko barahunguka nabo mu Burundi na cyane cyane urabona nk'ukuba ushitse mu gihugu warumaze nk'imyaka 5 wari nyuma yacu ubuzima bwaho ni gutangura bushasha icyo rero tugagisaba yuwe ni yuko yobandanye bafashiriza mu Burundi babagiye natwe twaba dusigaye ngaha natwe kandi bandanye idufasha mbere tukavuga ati twisunze kubera iyi nkambi yo biri ngaha hafi yuko bashobora no kutwunguruza ku bantu natwe twaba dusigaye ngaha
Najye ikintu nosaba nosaba leta ya Tanzania ko yogomeka duhuburaro twebwe tudafise yo duhunguka tuzoja tumeze nkuko tutahafise kanina naho dufise nyene nitwumva uyahubwo batona twongurutsa gye sinifuza ndagusubira gye sakoba onyongurutsa nkabona akana kanje ko kateye imbere kakaje imbere nkabona ko kazongirira kamaro kubera ndagafise ari kamwe yuwe ni nayo igumi dufase idufate mu mugongo kuko nta handi dufise tujya tuzoguma mu maboko ya yuwe na leta ya Tanzania
twebwe turafise ikintu tuba twarahunze cyatumye duta ibyacu ariko ntitwifuza gusubira hariya makiya gihugu dusaba yuko natwebwe twaba dusigaye hano mudufashe uko bikwiye mukadufasha nkuko byari bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda naha bamwanyi bacu amakuru yo muri uyu mwanya humurije mbashimiye cyane rwose ko muri bamudatenguha maze rero mugira umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.